He toru ngā hau mā takataka I tau ki etahi wāhanga o tika a Māui I te rāni. I te āwha e hora pahaere ana I te motu. Te kaumārua mano whare I Whanganui ki Taranaki I hiko kore nā te hau mā takataka me te ua marangai.
It's real. Four old houses and trees. A couple of trees down at Mum and Dad's house up the road there in the paddock and they just flipped up. It's unreal.
Hurira wāke ki te whenua tāpui o Tongariro, hi tino raru etahi whare I te hau kerekeretanga o rātou e te hau. Moko whiti atu ki te waipou namu, he maha ngā huarahi I katia I te rānei nā te āhua o te huarere. Tāpiri atu ki ngā huarahi I katia hoki etahi kura, tai atu ki etahi rerenga ki te takiwā. E hara hoki I te mea ko te huarere I whakamiharo tiara, engari ko te nui hoki o te puaheiri I hekei.